sino bedo made a municipality obro attract pesa kata pesa mae piny mangima. Sani sino ok nyal nwango pesa ma kura Kenya Urban Roads Authority because it is not an urban area. But now bro keto sino bedo made an urban area in county government, and that's the first thing that we're doing. The county government, wabro ensure ni wanwango pesa mamiyo ji mondo gogo ala, tie women development fund, youth development fund, mago gik wabro timo. Yogi, inyalo mana timo kaluwore gi capacity mar ng'ama en governor, be en gi capacity mar tudruok gi joma ni oko mar county, tudruok gi joma ni oko internationally. Ang'eyo ni Mama Bey the last 10 years ndiye wan kitabu. Ile ulitelo makana wa kizungu nita tekne gi koro ni mondo biro bido gi kizungu. Kata Swahili ne sabo gi mondo gidhi gi lof gi nyokera kata nyokura kinyiso gi ni pesa ni ku fuel the petroleum levy owinjo bi Homa Bay County is a billion shillings. No, it is with kura or kera. You can't cut us away in the market to get watch for it. Be as it may, here we are. Wadong, Gidalo Prario, Gi, Nanguen, Mondo, Ie, Adobo, Nukamano, in a very, very special way, Umia Chil, Umia Mijingo, Maka Korathi, Tate Kathuan, Nijo Dalo Manikona. Koro meduru mana lemo, ulem ne Kenya, ulem ne Raila Amolo Odinga mondo obed the fifth president of the Republic of Kenya. Ulem ne Homa Bay County, masami ing'ado tinywando, ginwang' MPs mabeyo, kendo ginwang' MCS mabeyo. Ulem na abed the second governor mar Homa Bay County. Aro na gon wero kamano manya so ikwedu udhi uter mosna ne family su ungis gi akwayo gi ni gi mechi ndale ko chiyo gi chiyo kinyi mondo gidhi mondo gidhi gigona kura.